uzobonza ngo 5 minutes uzobulele manginikeza ngo 5 minutes utsho nimane
ngoba ngempela inkinga lento ukuthi wonke umuntu
ingakho kanje mina ingakho kanje mina khona injinga ngimqashi mayo gadi mina mangingimqashi mayo gadi kumele sike nabantu abalingana nayo abazomi
futhi phela kuzugidwa lapho
akafike abantu abalingana nayo akubazi uyathama manje mtondoshiyende izodlala ngelo khuzana izofuna ukudla imali kabhatoma haya ngisebenzi abanye bazama ukuzenza imanager zakhe leyo nto ngisiyevele angicika kakhulu ngeke ngisamqasha ngampela le sekunabaningi abantu abaphawulayo abazenza imanager zakungake
bazomfufisa-ke yazi abantu bathanda kamnjalo uyabona umuntu unele eduma kufana nokuthi umuntu eshuthe umuntu aziwe umuntu usefuna ukuvela naye ukuthi uyoshutha lo muntu manje abantu abayifuna
uthi ifono mamadla imali yali awukabhatomi umapholoma phela uma ufuna uma ugathe gide lanto abangangayo kushouthi negidwe lapho
ukuthi ngizole kuqambeki mdondoshiya nje ithi gidela bala abantu bathi bagidela bani mama bezo
bebezagidi lanto bebeyihambela
mina ngisaplanela besebenzi umzimi manager zakhe
ayiyeoshaicontent uke wathatha 7 minutes nje bongelwa iy'bongo zakhe zaqala phansi uyivumile umthandeni wangibela inkosi
angithi manake khi ubani ombongelayo uyibongela yena ka uzakwazi
ukuzibongelaaolobudungi
olumpintshisiwe lokugatshukelwe likamayogadi
khona omunye obethi yena yena uzombeka njengenkosi angimazi ukuthi ubani
maye babo waye ngiyake bogcina kuyona leyo mcimbimina
khona ubabe ngimbone emgqokisi imikholo le obefake iy'nto zempela
umgube
lokhoutena
khona omunye ubaba ombonile awusho wanti bona igeza amgubela emgqokisi
uyesaba unovalo
awona nje
abona mina ngamqashela umuntu ngoba ngidabukela yena so angikwazi ukuthi ngiqasha yena ngabe sengidabukela nabantu abaphilayo hayi
bese bethi bayizimenenje
sekukhona bamungelayo mina ngiqasha ngoba ngidabukela yena ngithi ngifuna ukusiza yena hhayi ukuthi sekuzoqhamuka nabantu abaphilayo sebefuna ukuzongiqashela ile nto ngiqashela ngifuna umuntu ayizabalazele mayefuna ukuthi umuntu akaphume ekumelele ayizabalazele
aloyamuntu mapholoko ufike namagidangoma angaphezulu ka-20
hayi suka bathi benzani bonke labo bantu bazonzani
benezilutshe bebeyiswekele ngabe bezobani
kuyibandadabukela yena
hayi ibandu ibandla lithanda into eyayenhle shuleliyana
intete kanjani
hayi bebefuna labo ukuphumela obala ukuthi nabo
awukhonaikontentdlala ngiyamdabukela umuntu ngalaboni-opportunity okukhanda i-content ngamane kuyekwe
uthe umbeje egonasejebethi ma kwathi fuset mayogati
umayogadi besimbuka lapha kulezi igrin ey'seceleni ngoba nje ungamboni yena kahle kahle ukuthi nangeaabonakali
angithi izona zonke-ke ngane izinto lezo kumele ubheke ukuthi lo muntu uzomdamela
usezobhaiseaboni ufike ephethe ihawu lapha kodwa umthethesisestage omaakwazi ukubana ejebhisini ukuthi abantu abasashuthi kahle indlela anyiwe ngayejebhisini ubebanjeumuntu owaleft nakarayithi hambe moya
oyiyeloankosiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Umuntu nomuntu ufuna ukuzophusha ibhizinisi lakhe eduzane kwakhe.
mina umuntu akayi qhamukele nelakhe ibhizinisi lihamba lodwa angangifunga umkatekisa ngoma yogatha wakhamuaitora eningi lapho hhayi mina ngiyaphuma kuleyo nto leyo
hhayi nithi ugqokisiwene esteji
angazi befakiswane kodwa
amathawulbefakisa
ikepisi nejakhethi ngoba umgube
bebengamgqokisi ngane ngakangena esteji
bezobonakala kanjani
kugwala ukuthinto kugwala ubukhosi into dade igqokiswa yona
uthi uyamgcobe amamukele njengekuzi endala
o bemupha
futhi bemupha
wakhona ubesiza yena nobesizumaye ukhadi noma beyisiza yena
ayi beyisiza yena njengekunzi endala futhi
ubethola ukotsho wakhe naye
uvele
ithumba hayi nangayizoke sho umapholoba sebebaningi bona abantu asebefuthi asebefuna ukuvela ngaleyo ndlela ukuthi kuprobomele izinto ey'ningi
bakhohlwa impela nje la kumina hayi ngake
ungathi kunabantu abaningangaampethu abaculayo abacula into ephilayo
angithi uyazi maseqoselaabantu
abangalideserve unikeza
umuntu
Yeah,
kune amavukane engoma amavukane kachairman two amavukane leli qombi liyaziwa bese baelinye namavukane amanye ushiyamene namavukane
thiwaziinkunzi
amavukane lawo
ngeke zemtuba la wonke umuzi onomculi khona ngeke zemtuba
ngeke hayi umtuba oza kancane
hayibancane siculayo ubuka
kufuna sikhuzaneni bubanike njengoba nibazi abaculi bebangaka abekho futhi umuntu umeke wacula ingoma eyodwa yenziwa amavidio abawu-1000 akasafuni kuyobamba iteksi usedumile akasafuni kuyokufuna umsebenzi usedumile uyabona iy'ngane zethu sizoyibonisa ngendlala
laba uma ngabe kukhona la atoha khona uvele bona ngathi le mali sincane uyayena
sesihamba nalolaamaya sekukhona la othi khona bazothina abantu iyekeni le nto madoda ayisebenzi
inkinga lento yokucula unqume liyifake ekhanda kanti uma uzoyithatha njengomsizo ukuthi hayi insizo efana nazo zonke iy'nsizwa nje uzoba right lutho manje sizazi mina ngibona ngise kube mina enkulu kanjani njengoba ngcula
ngomsizo lanto uxhaphaza abantu wena kwalithi uxhaphaza abantu wena uxhaphaza abantu jabayeka umsebenzi ngaye ngakuzwenza ividio lapha
nomgilazikwenza
ividio nomgilazi lapho uthi abayeka uye empumalanga abantu bazowuyeka ngempela umsebenzi belambe
eyi ukuthi mfethuyabona mfethe amabhinga mfethe ayariska ngoba nawo le nto okuthatha isiginci mfethe ubuye esitutu so kuyoriska ngoba uyazi loo nto nokwabantu bazoyithanda oba ngeke bayithanda iyafana nje lokuya emgodini owashiwa belungu kade bemva koni imayini